Ni combate, ni pate, yeto yote Mwaga mbolea, tupate katoto Kusa baba, ya moto kimoko
Nimekusikia, oh mama watoto Nakanyagia, mix up kokoto